sanibona ukuthi masithi siya create senza kanjani. Second Mishweza samba manje. Washa samba ngapha manje. Now ube nombono futhi masubona ukuthi besenza kanjani, ucomment uthi ngalesa sikhathi bika nje ukhulume nje nathi masazi. Le right angle
ya right
bese ngiyethisa lapha eh kubeke
isho kanje
Negotiate, don't see the guy. Fashion. This is my shoe pass.